ibongele akanti yami na ungingenele
manje
babheka amaphutha abo ejimini.
Nalakhi ndiziba sendizifake mna kuYouTube. Ndizifake kuYouTube. Hayi, ama-games onke.
Thank you. Hey, yeah.